kuma kumutwe kwe buliro kuba. Onsakata masanyalaze gakuba.